Yabona mina njengomnomzana. I wake up very late ngamabomu because ngifuna ukuaccess izinto le ekhaya ukuthi zenze kanjani. Ngithi ngiqambe ngiphaphama, nginama toilet 1 2 3, nginama toilet 5 kwami. Ngithi ngiphaphama ama toilet 3 or 4 ngweza use flush. And a flush amanzi. And labantwana abaflush abazi baflush amalini. Ubase enowoda, isigubhu esoda sethese, isasigubhu su-10 to 15 liters, no su-15 to 20 liters. Lesa sigubhu lesi samanzi. Uma eflashile, uflasha 20 liters, ama-toilet 3, same time aflasha 30 liters, and aflasha 60 liters of water. And abiza amanzi kuma-suburbs. But uyayibuza, uma mina ngiyindoda, la bantwana laba ngibashiya kunje, kuzoba yini? Mese ngibuka unkosikazi wami. Unkosikazi wami is very organic minded, very focused. Ngiyaphaphama sekuduma umshini okuwasha lapha. Oh, bonke labantu ba discipline to their orders and spheres. Ngiyabona umuntu osevula igate usebuyise ngane esikoleni. Mina as a man, what am I doing? Significant. Ukumesha nalabantu. Labantu bayenza yonke imisebenzi yabo. Bayawasha benza yonke mina as a man ngenzani? Ngivula uzip, ngilala nabafazi. Ngivula uzip, ngilala namaclown cash. Ngathola imali, ngihlangana nabangani, kuphuza utshwala obunamagama. Akuqala usebenze lento le. Zibuza ukuthi ngempela if bonke labantu lekhaya be honest kangaka. Iy'ngane zi-adherent uma uzithuma zenza lento oyishilo. Unkosikazi omphindele ushiya igama elodwa aphendule lento kuphela. Konke wena ubenza kahle, wena wenze kahle. Now start to make your mind focus. Start to make your mind. Because kuko konke okwenzayo, lo nyaka uphelile, uproduce nothing. You have produced nothing besides izikweleti. Awukwazi ukuthi ungathi uyindoda ongaka njengoba umnyama kanje nje kodwa unendebe eyibovu. Ugologo ke loyo. Awukwazi ukuthi ungathi udla kancane nje kube nesisi utebeteba kaka. Ubhiya nje udale lokho. Babu Dokotela bawethu sibojabulile. Angithi mina njengoba uphela lo nyaka, enza sure ukuthi enza lento eyenziwa amanye amadoda. Enza lento eyenziwa amanye amadoda. Sasithatha isibindi. Yabona uma uzohamba kula mazwe ngaphandle, unama-drugs owalanda kudokotela, uwadlela ukuthi ungabulawo umaskiti, uya, uwadla even usubuye. Siyawadla lama-drugs esingawathanda. Kodwa ngoba kunengane kunesimo esifuna ukusibona sishintshe. Namhlanje kunjani ke makunje? Nginabasebenzi eGoli, abasebenzi babu dokotela. Nginey'ngane zakho eqeda esikoleni ey'sebenzele babu dokotela. Nginabafelokazi abasebenzele dokotela. Nginey'ntandane ey'sebenzele babu dokotela. And I've proven nginama-academics asebenzele babu dokotela. Nginabameli ababhekene nomsebenzi kababu dokotela ukuthi wenzeka ngendlela yini. Nginama-accountant afocus kubabu dokotela. I'm paying all those people. Because ngathatha isibindi. Ngahamba, ngabuya ngiyibhedu zengcabo. Kodwa unkosikazi, wathi ungalali phansi, wathi uzolala le mbhedeni uzongidlalela something. Because uyazi le nto ebengoyenza laphaya. It's only an item ezoshintsha leli khaya. Ngithi hayi mawakhe ngizolala phansi ngizoncisa amashita wathi anani phoma engcoso wavesa awashwa ngamanzi akho gelala embhedeni. Namhlanje, I've got a channel that is static. I've got a channel that is changing people's mind. And then abantu amanye baphila through the channel. Ngayivala channel abanye bohamba ufuna umsebenzi. Trust me with this. Kunabantu athi ningabazi through the channel seniyabazi. Babu Dokotela babu Sizwe bawujabule umfana namuhla ngathi khale emzulu namancisa. Ngithi mina yini unga